Tuvuga yuko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yoba yarangije nabi. Bo ntararangiza aracari muzima kandi umuntu ahebura apfuye. Naho biri uko ubu General Alain Guillaume Bunyoni abarizwa mu ibohero rya Ngozi. Uno munsi rero twagomba tubibutse mbega General Alain Guillaume Bunyoni ninde? General Alain Guillaume Bunyoni yavukiye mu ntara ya Bujumbura mu 1972 mu kwezi kwa kane. Yavukiye muri komine Muha zone Kanyosha aho ni muri meri ya Bujumbura. Amashure yiwe y'intango yayize ku ishure ntoya ya Kanyosha aho hari mu 1978 gushitsa mu 1984. Sogondere yayize kuri Atene do Bujumbura aho bita kuri lise Rohero kino gihe aho hari mu mwaka w'1985 ushira 1990. Yaciye aja kurangiriza amashure yisumbuye muri lise Rutovu aho hari mu 1990 gushika mu mwaka w'1993. Mu 1994 niho yaja kuri kaminuza y'u Burundi ariko ntiyashoboye kumara y'umwanya munini yamaze y'umwaka umwe aca aja mu ishamba ku rugamba. Bikaba bivugwa yuko Alain Guillaume Bunyoni nawe nyene atari yoroshe ku rugamba. Amashure yize twavuze yuko yamaze igihe gitoya kuri kaminuza y'u Burundi. Bivugwa yuko Alain Guillaume Bunyoni yoba yabandanije amashure par correspondance hamwe wiga ahantu mugabe ivyigwa ukabikurikiranira kure. Muti none yize ibiki? Bivugwa yuko yize ishure rya Bibiliya kuri Ecole Biblique Emmaus. Gusa ntibashoboye kuvuga neza aho yoba yize ishure. igihe umugwi SNDD wahagarika kugwana ico bita Seserofe aho hari mu mwaka w'2003 Alain Guillaume Bunyoni yaciye agenwa kuba umukoordinateur wa Etat Major Integré de la Police Nationale n'ukuvuga ngo yarajejwe gucanga igipolisi ivyo akaba yabikoze gushika mu mwaka w'2004 mu mwaka w'2005 bishira umwaka w'2007 Alain Guillaume Bunyoni yari umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi mu mwaka w'2011 gushika mu mwaka w'2014 yabaye umushikiranganji w'umutekano mu mwaka w'2014 yaciye agenwa kuba chef de cabinet civil muri presidence mu mwaka w'2015 yasubiye kugenwa ngo abe umushikiranganji w'umutekano ico gihe Alain Guillaume Bunyoni yagirijwe amabi menshi yagirijwe kwica abari mu myiyerekano kubanyuruza no kubaboreza igufa eka mbere kuva ico gihe amakungu aca amufatira ibihano Alain Guillaume Bunyoni rero ari mu bategetsi bavugangwa ari mu gitigiri cy'abandi bategetsi benshi bavugwa yuko bafise ibitayega bafise ubutunzi bwinshi mbere no gusumvya leta ariko byavyo byo kwica cyanke ibyo kugira ubutunzi burengeye nta sentare nimwe iravyemeza bamwe baravuga yuko atunze ibyo yivye igihugu abandi nabo bati mwanguha nivyo yirondereye aha rero wowe uri kuranyumviriza ndazi neza yuko uri ku ruhande rumwe mwizo mvuze itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020 niho yagenwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo abe umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni rero akaba yafatwa nk'umuntu yubashwe cyane eka mbere akaba yagendanirwa n'imiduga myinshi ivyo navyo bamwe bamwe bakaba babibona nk'ugusesagura ubutunzi bw'igihugu abandi nabo bakabona yuko byari byiza ahubwo abavuga uku canke kuriya bose bari babifitiye uburenganzira kandi si ngombwa ngo bose babibone kumwe General Alain Guillaume Bunyoni rero yiyemerera ko ari umusenzi eka mbere yari n'umupasitori abandi nabo bati mana yanje ni gute uwo muntu yoba umupasitori n'ibyo yagirizwa bo nkuko nabivuze bashobora kuba bari mukuri canke batari mukuri ivyo bamwagiriza bishobora kuba ari byo canke atari byo kuko nta sentare iramwagiriza yuko yisha abantu ariko kandi nta n'uwohakana yuko atabisha kira noneho naho yoba yarabikoze siwe wenyene hari habo babikoranye mu nyuma rero yahavuye adakorana neza n'umubose wiwe canke wari yamushize mu mabanga reka ndabivuga uko andavuga umukuru w'igihugu murantunga kubona mvuze ngo boss kuko ugushize mu mabanga aba ari umubose wawe ivyo rero byatanguye kuvugangwa mu migani ariko baca umugani ngo urukurukuru niyo nkuru niho byavugwa yuko mbere Alain Guillaume Bunyoni yoba ariko arategura guhirika ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ico gihe umukuru w'igihugu nawe yaravuga nawe nyene akavuga mu migani ariko ntiyadoma ku rutoke ico gihe hari abo yaciye yita bamaconjo ariko ico kirundi abarundi bamaze kugihinyanyura baca basanga yariko aravuga Alain Guillaume Bunyoni mbega ico bacatumye yitwa maconco kugera naha kugwa mu mabanga co bacabaye igiki
ganje imana ivugana nanje ko imana igiye kunduza gusumba ivugana nanje ibintu byinshi narabibonye nibindi ndabirindiriye
iyi mvugo rero ikaba yabaye mu bintu byatumye abarundi biyumvira ibintu byinshi bamwe bati generale Bunyoni agomba be perezida gabasha nibindi byinshi abantu biyumviye eka hakurikira amajambo atari make
yule anaye kusema ufichoni ana nguvu gani saje mbele yako athubutu kukwambia na we umwelezee kwa sababu gani anajificha anasubiri wewe ulipopita tu anaanza masemo yako eti fulani
usoma bibilia ntiwakwigira igihangaje ndabwiza ukuri niwa kwigira igihanganye kuko imana yashobora kugukubita umunsi umwe igaguhonyara n'umujyango wose abantu bagasigara bari yumvira igicumuro wacu
uti none ga mpaye inka iyo komba yahavuye irangira gute iyo komba yahavuye irangira uwahoze ari umushikiranganje wa mbere akuwe mu mabanga yiwe asubirirwa nande azubirirwa nuwe yahora twara aha ndahagaruka mu buzima turakwiye kuza turitonda erega ntibyahereye ngaho
nuko rero sinaje mu nzu y'Imana uko nyene ngaragara kuko nakuye umugisha nazanye ituro ryishimwe ndatanga umuriyoni
alengiyome bunyoni rero yahavuye atorohegwa gushika yaho baja kumusaka imuhira ivyabaye atari hari yamaze gukura meza bamwe bati alengiyome bunyoni aza yaje butsimbibe z'u Burundi ahunga abandi bati wapi ari mu mihana yabimwe mu bihangange bigenziwe ariko ivyo ntivyari byo ico gihe bamwe nabandi babonye ingene vyariko biragenda imuhira kwa alengiyome bunyoni ingene abapolisi bariko bifata mu gutwara bimwe mu vyatunze umugore n'abana nabo babugaraniye hejuru baciye batangura gutabariza alengiyome bunyoni n'umuryango wiwe kugira ngo ntibagirirwe nabi aha mu batabarije alengiyome bunyoni natwe tukaba twarabayemo umuntu wese utaravye ngo yakoze ibi nibi nibi ashitse mwirinde ubukeneye kumukingira abakeneye gutabarizwa bibiri yivuga ngo iyo umugiriye neza umuremetsa makara ashushe kumutwe niyagira umuntu numwe azokwigira magati gati wa mayinka ngo jewe sinotabarizwa ngo ndigihangange ngo ndigikoko yo basha aho bawihenze gose kabisa nta muntu numwe yarazi yuko alengiyome bunyoni yotabarijwe umugabo ku batari babizi niwe wa mbere mu gihugu cy'u Burundi yarafise ipete rikomeye umuntu yamusumbye ipete araduza urutoke turabe yavuye ahagarikwa rero n'igipolisi cy'iperereza mu ntara ya Bujumbura rirare acaja gupfungirwa ahantu hatazwi ntawuzi yuko yoba yarahohotewe canke atahohotewe akaba rero yajanywe gupfungirwa mu ibohero rya Ngozi gumugabo w'ikijuju rero yamatwenga uwundi ngo arapfunzwe nta mugabo yovuga ngo sinzopfungwa oya yoba yihenze uragomba ufate neza abapfunzwe rero kuko nawe utazi umunsi n'isaha uzoja gusaba yindaro General Alengiyome Bunyoni rero akaba yaraye yagirijwe n'ubutungane bw'u Burundi ivyaha bikurikira ica mbere guhungabanya umutekano w'igihugu ica kabiri guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ica gatatu kwiha inyungu atarekuriwe ica kane gutunga ibigwanisho atabirekuriwe ica nyuma ni ugutuka umukuru w'igihugu
mana yanje
icigwa twokura muri dosiye ya Alengiyome Bunyoni ni cyahe hari umutama yitwa Mikasi yahora avuga aka kantu ati aha turi harabandi aho yabayinywereye gacupa wa mpaye inka nibyo aha turi harabandi kandi aha turi nyene hazoba abandi n'Imana yagutwenza ikakugurira umuryango ntuzogendere hejuru y'abandi uriga guca bugufi uvugisha abantu neza ufata abantu neza ntuzobafate nk'umwanda kuko buraca bugacana yandi uno munsi urashobora kubura gakomeye kabisa urashobora kubura umusitaneri uri buramatari uri umushikiranganji uri perezida ukavuga rikijana ariko iyumvire ejo hawe nico gituma icigwa cyo guca bugufi twese tugikeneye ica kabiri ko twari dusanzwe tuzi ko ubutungane bw'u Burundi bugoramika imanza aha ndavuga imanza nyinshi harimo n'iza politiki aha twokwizera neza ijana ku ijana ko ubutungane bw'u Burundi iyi dosiye ya Alengiyome Bunyoni ko buzovyifatamwo neza kweri ihya wa muntu ati birame mbone Alengiyome Bunyoni yagirizwa naba na bariya ko yoba yarisha abantu ko yoba yarababoreje igufa abandi bakaburigwa irengero ariko rero iki caha ntacho tubonamwo muvyo yoba yaraye yagirijwe aha none kabisa ubutungane bw'u Burundi aha nibwo wabgahengamye bo icya gatatu guhungabanya umutekano w'igihugu no kuvuga ngo kugomba guhirika ubutegetsi ivyo nta muntu numwe yobishigikira kuko umuntu wese ahungabanya umutekano w'igihugu agombye gukubita kudeta abari ko arakwegera abarundi ariko none uguhungabanya umutekano w'igihugu yoba yabiteguye wenyene bo ivyo nibaza yuko bazobitumenyesha itakane kuri iki kintu cukwiha inyungu atarekuriwe nimba yarabikoze mbega muri systeme ya Senate DFTD ikicaha cyo hava gifata wenyene aha rero iki ni kibazo gikomeye mbega abantu bose bihaye inyungu batarekuriwe abantu bafise ibintu batoshobora kwerekana iyo babikuye bose baba bagiye gushigwa imbere y'ubutungane akana kandi kabazo wari we wese yokwibaza icya gatano gutunga ibigwanisho atarekuriwe bo ndashobora kuba ntakurikiranye makuru neza ariko kuba barayakurikiraniye hafi mu gihe waba ariko barasaka kwa General Alain Guillaume Bunyoni hari ibigwanisho waba baravuze bati turahatoye nimba ritabaye ibanga bo niki nikibaza umuntu yoshobora kwibaza kuko kare basatse bahora bavuga bati twatoye ibigwanisho twatoye impuzu za gisirikare n'ibindi n'ibindi ariko sinibaza yuko kwa Alain Guillaume Bunyoni babitoyeyo kiretse bo barabitoye hanyuma ntibavyerekane icya gatandatu ugutuka umukuru w'igihugu iki nta byinshi no kivuga ko kumbure mu kirundi byo hava bingora gusigura uko bimeze kose aha twokwizera ubutungane bw'u Burundi ko ugiye gukora akazi kabwo mu gihe bizwi neza ko ibi byaha Alain Guillaume Bunyoni atavyikorana wenyene mu gihe tuzi yuko nk'ibi bijanye no kwiha inyungu atarekuriwe iyi dosiye yokora kuri benshi mbega vya bihangange vyose vyagirizwa gutembagaza ubutunzi bw'igihugu vyo babigiye gufatwa reka turindire kumbure kazoza katubiki ibitari bike nta n'ububizi ubutungane bw'u Burundi bushobora no kwivyukiranya wewe wumvirije iki cigwa cuno munsi kubutungane bw'u Burundi bwabugiye kwisubiza umutamana mu kugorora ibyari bigoramye ugacira imanza abo bose bagira kwihereza inyungu batemerewe tuvugana ukuri mu gihe bamwe bohanwa abandi ntibahanwe ubwo ntibwoba ari ubutungane bwoba bugoramye abarundi nabo nta kindi bagomba yuko inkozi z'ikibi zihanwa kubutungane bwabugomba bugorora ibyagoramye woba ubiha amahigwa ngahe kwijana ni kuri ako kabazo ndangirije ko icigwa cuno munsi